ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi tubibutse ko ino mbonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV yibanda ku makuru abari kuvugwa cyane cyane gateka akazina muntu abari kuvuga mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvuga mu butungane abari kuvugwa mu mutekano ndetse nandi yose mutamenye mamaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido tukabateguriye amakuru ahambaye niyo tugira ngo tubashikirize wipfuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi niba utarabyo na kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo igenekerezo rya 2018 ukwezi kwa 11 2014 igihugu cyari cumiwe president Nkurunziza yari yubahutse guhekura ibihangange bibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryashizwe ahabona uwo munsi president Nkurunziza yarabogoje umukuru w'ibiro bikuru bya bigendereza Lieutenant General Adolf Nshimirimana be n'umuyobozi mushikira mu biro byiwe arenga iyome Bunyoni ico gihe General Nshimirimana yasubiriwe na General Major Godefroid Niyombare yahoze arongoye ibiro bikuru by'igisirikare Bunyoni nawe yasubiriwe na Anatole Imanirakiza Adolf Nshimirimana na arenga iyome Bunyoni byari nk'ibyegera bya Nkurunziza bari bakoze nyabutatu y'intamenwa bari batatu badatana mu ndagano ubutegetsi bwose bwari mu minwe yabo ibibazo byari byinshi mu gihugu ntirwatahura ingene Nkurunziza yubahutse ikintu nk'ico ikindi cyari gitangaje ni ingene iyo ngingo yashizwe ahabona mu gihe president Nkurunziza yari ahejeje gufata indege aja i Dakar muri Senegal mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa president Nkurunziza yari agiye gusaba bagenzi we bavuga igifaransa ko bakwemera gutora president Pierre Buyoya nk'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa ntirwatahura ingene ngingo ihambaye nk'iyo gukura Adolf na Bunyoni yakozwe umukuru w'igihugu ari hanze icyanyuma cyatangaje abantu ningene uwo munsi nyine president Nkurunziza yaciye akura umuyobozi mushikira wiwe ajejwe gisirikare General Major Evariste Ndayishimiye be n'umuyobozi mushikira wiwe ajejwe gipolisi Guillaume Ntabindika naho ikurwa rya Adolf na Bunyoni ryanezereje benshi ibibazo byo byagumye ari byinshi cyane umugoroba nari kwicwamo ku mutaga w'uyu munsi nari muhira amakuru y'ikurwa rya Adolf na Bunyoni nayumvirije muhira narahamagaye abagenzi ku telefone mbaza ibyo ari byo nta numwe yatahura iyo bizananye ariko twese twari twakeka ko harimwo igiharuro kijanye n'amatora ya 2015 umwe mu baharanira agateka ka muntu iyo nkuru narayakiriye neza cyane kubera abo bagabo twafata ko bari ku isonga ry'ubwicanyi n'ubusuma byaranga intwaro ya Nkurunziza igenwa rya General Niyombare naryakiriye neza cyane kubera nari maze kuronka akaryo ko kuganira nawe bimwe mu byumviro byiwe narinda bizi isaha 8 z'umutaga naravuye kumuhana narindoye ku biro bya Fokote gisohoka urupangu naronse telefoni y'umukenyezi umwe mu baharanira agateka ka muntu mu Burundi ijwi ryiwe ntiryari rituje uko ndamumenyereye ntiyanandamukije yambwiye ati Pasifike uri he ndagusabye uhagarare aho nyine ugeze uko yabinsabye niko nabikoze arambwira ko aronse amakuru ateye ubwoba ku mutekano wanje ndamubwira ko bitoba byiza kubivugira muri telefoni ahubwo namusanga aho nawe yari ko arakorera ndahageze niho namenyeye umugambi wari wateguwe uwo munsi wo kungandagura muri ico kiringo hari haheze abo bita muri ico kiringo hari heze abo bita barutoki bagenda ijoro bagatera imihana nk'abasuma bakagenda bibye hamwe bakica abantu abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura baguma bavuga ko bahuye nabo mu ijoro barutoki bari bagezwe ahanini n'imbonerakure zari zivuye mu nyigisho z'igisirikare ikiriba orders muri Congo uwo mugoroba byari bitegekanijwe ko barutoki bari gutera aho naba kuri Avenue Imprimia mu ijabe bari gutera iwanje no mu mihana y'ababanyi bakagenda bibye kandi bishe abantu ni gutyo urupfu rwanje n'abanje rwari ruteguye byari kwitwa ko nishwe n'abasuma baje kwiba abateguye gurupfu bari baharuye ko bitaza kubazwa umukuru w'igihugu kubera we yari mu rugendo hanze. Ntibyari kubazwa Adolphe Nshimirimana nk'umukuru w'iperereza kuko we yari yakuwe. Byari kugabanya umunezero abantu bagize mu ikurwa rya Adolphe na Bunyoni. Inkuru nziza byari kumukura ko uwo yafata nk'umwanzi w'ikiringo ciwe ca gatatu. Nzobaha intahe ubutumwa inkuru nziza yari yarandungikiye. Iyindi ntumbero yariyo gushira mu ngorane Generali Godefroid Niyombare kugira ayahere ku kibazo kigoye kijanye n'igandagurwa ryanje n'ababanyi banje. Iyo ayo makuru ndayahabwa n'isoko rimwe gusa nari guhava ndayafata minenegwe. Hariho ikindi gihugu caronse ayo makuru kirayanshikiriza. Uwatanze ayo makuru yari umujenerali yarwanye muri FDT. Yari akomeye kandi n'ubu aracari mu butegetsi bw'igihugu. Yari umuntu yoroshe mu nyuma ari nawo mubahamye abanyagihugu bari mu myerekano yo kwizamiriza ikiringo cya gatatu. Ndemeza ko yanyijije naho abo dusangiye rugamba yabakoreye amabi. Ari mu bo Imana yakoresheje ngo mbe nkiriho n'umunsi. Isaha icumi uwo munsi nyine nararonse umukozi iperereza yagabishije ko naraba aho ninyegeze. Ntitwari tumenyeranye ariko yari umuntu yahoze arwana muri FTT. Hariho ibyo yari amaze kumfasha bindi. Amakuru yiwe yaje aha ingufu ibyo nari maze kuronga. Inyuma gato yiwe nahamagawe na Mutama Petero Claver mbona impa yambwiye ko afise amakuru ko hariho abakozi b'iperereza barungitswe gucunga aho mba. Inyuma yaho nahawe amakuru n'umuryango w'inshuti y'umujenerali yarwanye muri FTD wari uhejeje kuronka amakuru ko iryo joro batarara mu ijabe. Ntibyari byoroshe kumenya icyo nkwiye gukora mu kanya gato cyane nk'ako. Sinashobora kubwira ababanyi banje ko ubutegetsi bwateguye kubica baziranjewe uwo mugoroba. Nari kuba nkweze bihuha ntazi ibyo byari gukwega. Ariko nategerezwa kubakingira. Ako kanya abana banje bari ku mashuri atandukanye sinari nzi ko nabo batagiye kubategera ku mashuri bariko. Inzira yonyine yo gukingira abo bose kwari ukuva mu gihugu nciye ku kibuga cy'indege ku buryo abategetsi bamenya neza ko nagiye ko gutera mu ijabe atacu bizoba bikimaze. Ariko no ku kibuga cy'indege nategerezwa kuhaca ku munota wa nyuma ku buryo abambonye bataronka akanya ko kugabisha ko ngiye ngo abandondera baronke akanya ko kwitunganya no kumbuza kugenda. Nashitse indege sigaje minota 10 gusa ngo ihaguruke ariko nari nabimenyesheje. Ntangorane nagize nararenganye ndagenda ababanyi banje ntibamenye ko uwo munsi nabo nyine bahaswe bikomeye. Umuryango wasigaye uranyagira nagiye. Ndasubiriye gushimira abantu benshi cyane bantabaye kandi bantabarira abanje uwo munsi. Imana ize yama ibatabara nabo mu bihe bigoye nk'ibyo nanje narindimo. Ikurwa rya Generali Ndayishimiye na Generali Bunyoni ryari ryazananye he? Kuri no mbonesha kure turamaze kubona intahe ya Generali Guillaume Ntabindika asigura ikete abajenerali bahoze barwana muri FTD bandikiye Perezida Nkurunziza bamusaba kubogoza Adolphe Nshimirimana na Ren Guillaume Bunyoni. Iyo kete ryari ryavuye mu manama y'izo ntwazangabo zahoze muri FTD zabona ko Adolphe na Bunyoni bariko barica igihugu n'ubutegetsi bwa CNDD FTD.
Gafite se jera
ndagafite
ba computer uzo gukareba uzo gukambaza
kagakubaza
kambaza se ntabwo ari gukareba
nase twaranye nawe
uri gukareba uko agomba kubaka
rya Generali Ndayishimiye na Generali Bunyoni ryari ryazananye he? Kuri no mbonesha kure turamaze kubona intahe ya Generali Guillaume Ntabindika asigura ikete abajenerali bahoze barwana muri FTD bandikiye Perezida Nkurunziza bamusaba kubogoza dorofunshi muri mana narenga yome Bunyoni. Iyo kete ryari ryavuye mu manama menshi y'izo ntwazangabo zahoze muri FTD zabona ko adorofu na Bunyoni bariko barica igihugu n'ubutegetsi bwa FTD. Ntibari bashyigikiye kiringo cha gatatu cha nkuru nziza ariko bemereye nkuru nziza ko akuye ibyo bihangange bibiri bopfa kwihoza iby'ikiringo cha gatatu. Ku isonga ry'abatunganije amanama yavuyemo iyo kete hari abagabo babiri. Yome Ntabindika yari umuyobozi mushikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe gipolisi na General Major Evariste Ndayishimiye yari umuyobozi mushikira ajejwe gisirikare. Abagabo babiri barashoboye kumvisha abandi ba general bahoze muri FTD barashira ubwoba barubahuka kwandikira Nkurunziza. Uwanyuma yashize umukono kuri iryo kete yari General Jerivendira ko buca batazira Ndakugarika yari umuyobozi mushikira wa General Madrofu Nshimirimana. Ndakugarika abonye ko abasinye kete bakomeye nawe yaremeye arisinya ko arashira ko umukono wiwe. Iri kete ryarajugumije President Nkurunziza ntiyatahuye ingenezo mwazangabo zose zamwubahutse. Niko gukoresha inama Adrofu na Bunyoni kugira bumvikane uko babyifatamo. Bunyoni na Adrofu barabonye ko ikibazo gikomeye baraheza baremera gukurwa ariko basaba Nkurunziza ibintu bibiri. Icya mbere bamusabye yari uko atabakura bonyine ahubwo acakura mu biro byiwe Evariste Ndayishimiye na Guillaume Ntabindika. Icya kabiri yari ukubagena mu mabanga atawundi azoba abajejwe keretse Nkurunziza wenyine. Ni gutyo General Adolphe Nshimirimana yagenwe kuba uhujejwe ibikorwa ahabwa n'umukuru w'igihugu. Gutyo yagumye ajejwe amabanga y'iperereza no kurongora abajejwe ubwicanyi. Naho Bunyoni yahawe kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'umutekano. Yongera aguma ajejwe iby'amatungo bari basangiye na Nkurunziza. Sindabizi ko ico kungandagura naco gicizwe muri iyo nama yabo, ariko nkuko muzobyumva mu yindi ntahe nari naragabishijwe n'intumwa ya Nkurunziza ko ngumye ngwanya kiringo cha gatatu nzokwicwa byanze bikunze. Icigwa cinta biragoye kumenya uwo Imana ikoresha mu gukiza. Njewe uyakoresheje ni umujenerali ataretse kugirira nabi abandi mu nyuma. Sindabizi ko yabikoze bimuvuye ko wenyine nuko ari umurwi wose w'abari barwanije Adolphe na Bunyoni bashatse kunkiza. Ico kiri mu byo ntazi gushika ubu ngubu, ariko izina ry'uwankijije riri muri ya mazina 13 y'abajenerali bandikiye Nkurunziza. Naho twari tuziranye ntiturigera tunavugana. Aho ari amenye ko ndabimushimira cyane naho ntatahura impamvu yakoze ibindi bibi mu nyuma. Ku bandi biyumvira nka njewe. Kuri ino si ntidukwiye kwankana burya nta n'umwe azi uzomutabara igihe azaba ari mu magorwa. Wehoga mugenzi nta muntu amaze kugutabara atabyo wari umwiteze ko. Banywanyi bacu iyi ntahe kwariko abateguriye ni ya Pasifike ni nahazwi agaragaza uburyo yarusimbye ariko agakizwa n'umujenerali akomeye cyane ari mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ikitangaje nuko nyine wamukijije mu nyuma yishe abandi batari bake biyumviraga kimwe na Pasifike ni nahazwi. Mwene izi ntahe tuzibashikiriza kugira ngo bumenye ibihe bitandukanye Burundi bwagiye bucamo, ndetse munamenye ibintu bihambaye byagiye biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro kwari kwabateguriye. Wipfuza kuzajya bamuhambere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, nico usabwa nta kindi. Niba utarabyanda kuri sabone akanika ryo keza ko kubyondaho kugira ngo ukurishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ibihe byiza ni byo ndabipfurije.